Dr. Solomon Phantsi emampondweni njengama seThekwini ngwaZulu Natal. As you can see laphaya iBayside, as you can see ngiyolala ngiyophumla. Video le ngifuna ukukhuluma kakhulu nabantu baku East London, Gqeberha, yonke indlela kugenya ngaphe sesikaye kuya nje emaXhoseni. Yini la ngifuna ukukhuluma, abantu bayafona bayabuza ukuthi okay dokotela, umuntu o onesifo sokuwa no guys, abantu abanjalo ngiyabasiza kakhulu nedi angikwazi ukuyigabisa, kodwa nje nawulalela kahle amavidiyo ami babudokotela TV ngiyachaza pha ukuthi Dr. Solomon uzobona abantu abanjalo ngiyabasiza kakhulu. But uma usiza abantu abanjalo ufuna nje wena njengomuntu lozo isineke, make sure because mina ngiyasidinga isineke sakho ngoba angisuke nginokhuze ngithi thatha le nto oyisebenzise ngikhole ukuziphathela sasusuka. Abantu manje bayafona bayabuza ngiyabachazela ngoba naku ma-price kuyadiphenda ngokwesimo, I can't just charge ngingahlolanga ukuthi isimo sakhe nomuntu lo sikanjani ngoba nanoma ngiyahlola ukuhlola kuyi 300 kwento kanjani sibheke ukuthi kanjani. Bayazi kabaningi basizile esimeni sento le kanjalo futhi nje baningi kakhulu, angikhone nokuthi ngingabala, but kamsebenzi uyathi khulume isikhathi esiningi, yilokho nje okubalulekile okudingekayo uma umelapho endabuko yenyanga. So please bantu bakokala doka Gqeberha p imthatha ya injalo bafethu, ngiphendula nina ngoba iyathanda kwenidide uze kuthi sethu mina hey lo muntu sedla amaphilisi and no lo muntu lo yakazelanga naye lento futhi akunanto lebiphoqa ukuthi beniswele ulwazi nawukuthi ke singabelaphi bendabuko sizinyanga nezangoma ngeke phela sibe good kwinto yonke. But mina sekuneminyaka maybe unyaka wa-8 manje ngisebenza ngabantu labanjalo ngibasiza besizakala bephila. Makhosi, the number to call is 072-744-7804. Ngisethekwini njengamanje ngizoshuta nababudokotela kusasa njengoba kuzobe ku-Tuesday after shooting bheke Eastern Cape emampondweni la ngikhona ngisebenzela khona esigodlweni ekhaya. Makhosi, amen. Solomon.